abusia me mu akwaba eba free marshal so ene eyi fie dada bone e de mame pa mama na hongro so se ensem a etwa gui anase bomoden video we hwe pose na ehwe enkuro yi a media tututu nyina no se wonim se odofu bi e wo akwantium no wato asase e wo sa enkuro we a e wo Madina cry fre ho Oyarifa enkurase no nyina e wo baabi a bomoden na fa video ni kokoma no na omo modern sa mbe processe na se usika ni edebe mawo se nsu ibe chasa se fufro edi amawa krata edi abain abase enye numolo mashi ebusunya eni tete ele wano ole wano ebusunya a omo se sa Madina inkurasiye na ye friend Oyarifa Oyarifa nsa sini nina eye omo dia we are talking about 72,000 acres no krata edi abain abase sa nsa sino enye nkofo we mienu dia na sensase ne nya won dia dia enye na obi bia wato asase e won ho a watuaka anase ya ye hun krata ma obi an e wo se obomoden se woni Ghana de ntikro me sa video we no e ye yen a ye wo akwantuo mu no sitiru enkoda amwo ku wait num ne e yi mugu arab countries amo bre e na yen so ye wo abrochira ye invest ye sika e won sase mimi se am one of them me pensase to pass me se vu sika o banga na se me invest ɛni ti sɛ wɔtɔ nsase ɛwɔ Madina a nkurase a yɛfrɛ hɔ Oyarifa ɛwɔ saa nkɔfo mienu na no machi ɛni fɛnsɛn ɛwɔ fɛnsɛn tashi a na sɛ tete alowane a 72 acres na bɔ Madina ne ko hu court na yɛmfa usika ɛma wo ana yɛntwa asase foforɔ ɛmfa mo court kyerɛ sɛ nkɔfo wei afa kwan so atontɔn nsase ɛde ama Ghana de hye a asase no enye won dia se ensase no ye won dia anase enye won dia de minim yet afi na medigie eti bomoden ne post video no na ewri di enkro na media tututu su ni nyina na se odofu bi ato asase e wo Madina e wo sa enkofo yi amabo mu mienu edin e wo so a bomoden se wo de wasem be kokot ni nimawo enimanim yi ase wo akwantu mu afre wo busuanfo wo wo Accra anase Madina na enye ho asem anye sa na otwentwe so se wunya kwan na obefia masa obeba no anase awura obeba no na wasase na shim court kyerɛ sensase no enye omudia na sensase ne nye omudia eye den na land commission fo etimma enkofo beto asase ne eye ho document de ma wo mu knowing se omo wo asase sesi ade high court kyerɛ sensase no enye sa enkofo we mienu dia se wato bia momoden ne ka kyerɛ obusua pause video yi hwehwe enkro ne din nyina e wo Madina ekura aye frɛ no Oyarifa bomoden na etro eto ho na se odofu bi ato asase a onko no onko ji ni sika na brenya anase twidi e